Now hear this.
Now hear this. This is DJ Malik D.
DJ Malik D. DJ Malik D.
Yes, from Starlight Entertainment. Oh my God. He's back.
Hey. cha pile ro aonge teko maloyo kuchenda Monday we do you walk now
in the name of our Lord
Jesus Christ
in
the name of our
Lord
Jesus Christ in the name of our Lord Jesus Christ
Baba bitinga malo, tinga baba.
Yesu bitinga malo, Yesu bitinga malo. Jahera tinga malo, Baba bitinga malo.
Tinga malo,
Yesu bitinga malo, Yesu bitinga malo. Jahera tinga malo, Baba bitinga malo.
Tembe maima pile Okano ima kendo Jahera tinga malo Eche maimo chunya Enje mayuda pile Emo miyala Imo nitinga malo Eche nanie lweti Imana dutu ami Were makayo Baba bitinga malo tinga baba
Yesu bitinga malo Yesu bitinga malo Jahera tinga malo Baba bitinga malo
tinga malo
Yesu bitinga malo Yesu bitinga malo Jahera tinga malo Baba bitinga malo,
tinga baba.
Yesu bitinga malo, Yesu bitinga malo. Jahera tinga malo, Baba bitinga malo.
Seno yomba baba Anyola no nyera wora Omi alami osana Inge gige kalo Weche machanda kalo Ine misiko wora Omi alami pele Odo ginyi pinda
lweti imondi tingio sana baba bitinga malo tinga baba
yesu bitinga malo yesu bitinga malo taera tinga malo baba bitinga malo
inga roga
yesu bitinga malo yesu bitinga malo
Jaira
Tingai lana lwenja Tingai umawora Tingai chopa ewoda Baba bitinga malo Tembea nene njima Kwiche mayuda baba Panda jaka yuda Wora bitinga malo Tinga nene osana Tinga iyo ejina Were makayo Baba bitinga malo Tinga yesu
Yesu bitinga malo Yesu bitinga malo Jaira tinga malo Baba bitinga malo
Tinga malo
Yesu bitinga malo Yesu bitinga malo
Amen.
monge iwinjori
Changa makonyo ngimana
Uwe chodura kao kibiro mwone panda
chimoro echunya machuno ya ndowetena itire wachimoro echunya machuno ya ndowetena otama ukalingo tama ukalingo otama ukalingo abiro lero ye uinja ye
itire wachimoro echunya machuno ya ndowetena itire wachimoro echunya machuno ya
Yeso ara kendo wala Oyero ya mundatine Ora kiyotene Ochuna kiyotene Ora kiyotene Abiro lero ye uinja ye
Yere wachu moro e chunya Machuno ya towetena Yere wachu moro e chunya Machuno ya
Ochune nyako di mineve, ochune nyako di mineve, ochune nyako di mineve. Imae ote machuno ya,
kere wachu moro e chunya, machuno ya towetena. Kere wachu moro e chunya, machuno ya towetena.
Ya semo yo mawinja chikuru yetu ndio tena ulokuru dalogi kochopo ulokuru dalogi kochopo ulokuru dalogi kochopo mimae yote
se machuno ya. Nsere
wanchu moro eche.
Echuno ya.
Machuno ya towe
te. Nsere wa.
Nsere wanchu moro eche.
Oh.
to kwami mawiyo kuoja enya sae
ongena mose korito kwami mawiyo kuoja sae ongena mose korito kwami mawiyo kuoja
DJ Malik
D ongena mose korito kwami mawiyo kuoja sae ongena mose korito kwami mawiyo kuoja enya sae
ongena mose korito kwami
onge
mawiyo
kuoja sae
ongena mose korito
Toka neno
Mabiyo kuote ya
sae Contact on 0706491037 Follow on Facebook, Twitter and Instagram at DJ Malik D
Ediere dala waka na luongi Niwinyo lemba baba midwoka Ninyisa era nigi tijeni Hero kama nonya sae mangema
Ongena mose korito kumi
Yes
Mabiyo kuotnya sae Ongena mose korito kumi Mabiyo kuote nya sae
Ediere dala waka na luongi Niwinyo lemba baba midwoka Ninyisa era nigi tijeni Hero kama nonya sae mangema
Ongena mose korito
Nyasae kendo kiluonge obiro duoki sami kwae obiro mi imata meonge ene monyalo haleluya
mabiyo kuot nyasae ongena mose korito kumi mabiyo kuot nyasae
ketgeno ni kuom nyasae kendo kiluonge obiro duoki Sami kwae obiro mi Gimata meonge ene monyalo
Ongena mose korito kumi
Onge
Mabiyo
kuot nyasae
Onge Ongena mose korito kumi Mabiyo kuot nyasae
Loka mana yesu Tungo dog ni ruwale Bia bia koro kaingie Bia bia koro kaingichir Nyasachwa mawala moe moting'o duoko Poka neno giwanga imata monya sae
Ongena mose korito kumi Mabiyo kuot nyasae
Poka neno
Ongena mose korito kumi Mabiyo kuot nyasae
Bia bia koro kaingichir Bia bia koro Choma wala moe moti ngoduako Poka neno giwanga Imata monya sae
Ongena mose korito kumi
Adiera onge
Mabiyo kuot
nyasae Roka mano
Ongena mose korito kumi Mabiyo kuot
nyasae Nomori chokuwa mibiki yoku nukuwa di nyasae
Njoruot niya wapie yori Mudhiero ngeyo mota mudhumbe ngeyo Inye yesu manene kecho Ganda mayando lalie mudho Imiyo ngei Njoruot niya wapie yori Mudhiero ngeyo mota mudhumbe ngeyo Inye yesu manene kecho Ganda mayando lalie mudho Imiyo ngei Punja, punja jawar, punja monda diye polo. Punja, punja jawar, punja monda diye polo. Jidu duto manelu bang Yesu no kwedo kidogi dagi lamo kido Uganda duto manenelu bange no dagi lamo kido kilamo jawa Jiruto manelu bang Yesu no kwedo kidogi dagi lamo kido Uganda duto manenelu bange no dagi lamo kido kilamo jawa Punja punja jawa, punja monda bie polo. Punja punja jawa, punja monda bie polo. Aluongo Yesu makata luenje kedo to Yesu chungwe kedo oloyo jawo Ketiri mwondilu bangi Yesu jaera luanda maneno rito jowo Aluongo Yesu makata luenje kedo to Yesu chungwe kedo oloyo jawo Punja punja jawar punja mwanda bie polo Punja punja jawa, punja monda bie kolo. Ethier maduong mano bedie chingo. Duogo ko duogo ngado bura Uganda duto manene kia Nyinge korogi chako yuak Kisayo jawa Pier maduong manobedie chingo Karuoto duogo ko duogo ngado bura Uganda duto manene kia Nyinge korogi chako yuak Kisayo jawa Wenwa wenwa jawa Bie polo, wenwa wenwa jawa, wenwa wabie polo. Jogo maneno kwedo Yesu Uganda duto manene kwedo Ruodhwa korogi chako yuak Kisayo jawa Pier maduong manobedie chingo Firiembo jogo maneno kwedo Yesu Uganda duto manene kwedo Ruodhwa korogi chako yuak Kisayo jawa Wenwa wenwa jawa Wenwa wabie polo
Kochunya chunga kendo si mor kameri meneja umai panda luanda ero kamano agoyo ni Yesu chungko daya ejaerana kikiwea neo ndiegi ero kamano agoyo ni Yesu chungko daya ejaerana kikiwea neo ndiegi Nivedano di kora unge Opanda ne wasigu Oera yesu jaerana locho no yepi wangu agikone luenje dutoma wakalo kikwanyo sreso selocho no yepi wangu agikone Wang wang imusalaba Orumo duto yeso tieko Samaji inyo waginego chunywa Wating wang wang imusalaba Orumo duto yeso tieko Wageno kuominya sae Gimangeo kanijuangwa Jateko dubnu wageno Wageno kuminya sae Gimangeo kanijwangwa Jateko dubnu wageno Matimore nego chunywa Rwecho mkure ya enyitiwa Wamanye semano reswa Matimore nego chunywa Rwecho mkure ya enyitiwa Mwamanye semano reswa Enstae Ero kamano Jehova Oera esu jaerana Diveza no dikora onge Opanda ne wasihu Oera esu jaerana Diveza no dikora onge Opanda ne wasihu Duenje duchoma wayudo Kikwanyo sreso selocho No yepi wangu agikone
Serumo Geno na duto ni kumi tinga malo nono agombo nyono gi Yesu malo agombo nyono go sana noara nono kotinga malo nono agombo nyono gi Yesu malo agombo nyono go sana ene jawan manchunya ene momia kwe agombo nyono gi Yesu malo agombo nyono go sana
agombo nyono gi Yesu agombo nyono go sana agombo nyono gi Yesu malo agombo nyono go sana
agombo nyono gi Yesu
agombo nyono go sana
Ine mingiewa girembi, iloko chunya girembi, agombo nyono gi Yesu malo, agombo nyono go sana. Ine mingiewa girembi, iloko chunya girembi, agombo nyono gi Yesu malo, agombo nyono go sana.
Agombo nyono gi Yesu,
agombo nyono
go sana.
Monja
Yesu ema chunya
kata apaka moyo chunya
Yesu ema chunya
makata mudo imoyora
Yesu ema chunya
makata luenje goya manade
Yesu ema chunya
okana we iroma baba
Yesu ema chunya
gaina makwanga pile Paka goya
Yesu ema chunya
yapo mponya weche mamoro chunya
Yesu ema chunya
ohingana igenga pile we adendie
Yesu ema chunya
awotoki Yesu ema chunya gombo
Yesu ema chunya
awotoki Yesu ema chunya gombo
Alec D.
Get it turned up.
Chanda, Baba, Kiki Baya, Mami de Kre Chanda.